anakamata na navala. Yeah, at the place, this is now distributing the masks. This is RDSC. Huyu mtoto ungembadilishie.
Ungembadilishia baadaye.